ngithanda sambe ngithathe lupolisa nabuya khona cishe ngamisizweni angisabazi nokubheka nasemehlweni angisabazi nokufunda.
I'm going to go to the hospital.